mano Yesu yudu duonge ngimana nalo duto Nyasaye malich
koro yudu duong Nyasaye mangima baba yudu duong koro yudu duong Nyasaye maumbe lach rabi yudu duong koro yudu duong Nyasaye marauma baba yudu duong Nyasaye yudu duong
Nyasaye yudu duong
koro yudu
duong Nyasaye yudu duong
Jehovah yudu duong Osani yudu duo yudu duong baba yudu duong mosiko Nyasaye mowinjo pako kendo moromo luongo Yesu yudu duo Nyasaye mowinjo pako kendo moromo luongo baba yudu duo Jehovah yudu
Nyasaye
yudu duo
Osani
yudu duo Baba yudu duo
Nyasaye
mako wuoyo Totimo kare kata wasika odagi Nyasaye mako wuoyo Totimo kare kata wasiko dagi Jehovah yudu duo
Nyasaye yudu duo
Daddy yudu duo
Nyasaye
yudu duo yudu duo
Nyasaye yudu duo
Nyasaye yudu duo
Nyasaye yudu duo
Nyasaye majadiera ine milochonwaga Gimata mionge Nyasaye majadiera ine miloyonwaga Osani yudu duo
Nyasaye yudu duo
Jehovah yudu duo
Nyasaye yudu duo
Hey baba yudu duo
Nyasaye yudu duo
Yesu yudu duo
Nyasaye yudu duo
Nyasaye majadiera Yemoni ketie kothwa Chinende Nyasaye majangwono Yemoni mulie ngimawa Kokinyini Nyasaye majateko Osani yudu duo
Nyasaye yudu duo
Nyasachi yudu duo
Nyasaye yudu duo
Oh baba yudu duo
Nyasaye yudu duo
Rabi yudu duo Nyasaye topilesa Namadilesa Baba yudu duo Yesu kokilesa Namadilesa Wola yudu duo Osani yudu duo
Nyasaye
yudu duo Yehovah yudu duo
Nyasaye yudu duo
Baba yudu duo Wasiguringo koneni Yesu yudu duo Nyasaye majateko Wasiguringo koneni Baba yudu duo Kawoni yudu duo
Nyasaye yudu duo
Tineni yudu duo
Nyasaye yudu duo
kamano jaloch.
Acharo no ringo wangi kowinjo duondi Jehovah chalo nade. Yamo chunge nyimi koneno wangi Jehovah chalo nade. Nyasaye yududuo,
Nyasaye yududuo,
Baba kari chalo nade. Jehovah yududuo, Hosani yududuo, ine matingi malo Nyasaye marahuma Baba chalo nade. Ine maluongo nyingi Nyasaye maru onini wora chalo nade. Jehovah chalo nade, Baba chalo nade, Hosani chalo nade, wora chalo nade.
Kamano Nyasaye maduong, iwinjori gi duong, osiko ndalo duto manyaka chieng. Hallelujah.